kugukunda n'umutima wose amahoro yanjye n'ukuwawe n'ibyanjye byose ndikumwe nawe bafite byose I love you, you are my everything.